Gama dacewa wanda nake so an bani da aure.